Bendo macho Holland, yaayu Aisa, mande bëgg naa la.